Eish, esabu za Brian mfethu. Yazi yabona le ndaba ye lockdown mfethu affects impilo yami kakhulu mfethu. Eish.
Ikhipha nje yami yazi ngiyakubona ngathi udown mfethu. Uzithini mfethu? Uyazi ukuthi ungaringa noma yini nama ngithi.
Eish. Eh yabona Brian since iqale lockdown mfethu umuntu usena 2 months mfethu angarentile lapha. Nemanje mfethu uma stende eish uyamazi lo mjita mfethu kanjani. Izolo uthi uma ngifonela bamtshela ukuthi endoda angikho mina ngishonile abakuthi angeke azongifuna
mfethu. Imake mfethu like seriously umtshela ukuthi ushonile efonini over the phone ungayisho kanjani into efana naleyo? Come on bro, ukwazi ukuba serious yazi. Kodwa yazini sine situation yena ngiyakubona nje lokuthi wena usomahlaya yabo. Engazi ukuthi uma stand up.
Hey wena phala kamke. Hey wena phala.
Wena
baby uzobara tsana
so ke wani wena
masende vanomolele
okay
baby.